Mangoba, sibutubutu sami. Ngiyazi mangabusubukela le video kuchaza ukuthi angisekho. Uyangazi kodwa nawe ukuthi mina ngiyinto othanda ukuloke ngixoxa ngendaba ezijulile ngaso sonke isikhathi. Mina ngithanda nje ukuhlala bemnandi, ngihlale kungcokolwa. Uyazi ubukhazikhazi akuyona into engiyifunayo. Into engiyifunayo yinje kuphela ibhokisi lami elizothandwa wena kanye nengubo yami kuphela. Petunia. Ngiyabonga. Petunia ngiyazibongela. Ingakho ngithathe umshwalense wempilo noma singabisane wakwaHolland. Ngoba ngifuna ukuthi wazi nabantu bazi ukuthi wena uyathandwa imina. Futhi ngiyakuhlonipha. Uyisithandwa sami. Akukho okunye isithandwa sami. Ngiyabonga. Sabelo, what's up,
please just press the red button over there.
Oh, okay.